Mina Mxolisi Ndwandwe ngithatha le thuba lokuthi macingwane jama ngikwenze umngame ngizokuthanda ngokunakekele ngenze konke okufisayo ngiyathembisa phambi kwaNkulunkulu nalo izulu naphambi kwabantu bekhona namuhla ngiyamnxusa uNkulunkulu ukuthi asisize asiqinise noma ngabe yini esibhekana nayo sekuningi vele esike sabhekana nakho kodwa sanqoba nanamanje ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosinqobela yonke into noma ngabe kwenzakalani I just wanna say this ukuthi a divorce is not an option no matter what's happening noma ngabe yini eyenzakalayo ngiyakuthanda macingwane
Zwide, ngiyabonga kakhulu ngalolu suku luhlanga kongenzele lona. Namhlanje phambili kukaNkulunkulu phambi kwebandla ngiyaphinda ngiyathembisa ukuthi ngizoqhubeka ngikuthande, ngikunakekele, ngikuhloniphe, ngilifudumeze ikhaya uNkulunkulu asibusise ngalo, ngizokukhulisela nabantwana, ngikwenzele nje konke okukujabulisayo and happy birthday ngiyakuthanda kakhulu.
Mxolisi akanawo lento ukuthi pretendele ngento afuna ukisho kuyo manje nje ubizele eceleni cha into ethila ngiyithanda ebuye ngakhuzeki ebuye ngakhuzeki yena mase fanele umtshele
uJehova uNkulunkulu wathi akukuhle ukuba umuntu ahlale yedwa ngizomenzela umsizi onjengaye
last born wasekhaya so engingakusho ukuthi congratulations kuthumbu kamama we've been through a lot mina naye ngiba emotional
mangabe nibhekile besimile siwutrela So mase u3 sihleli phansi mina iprogram yami inde kuyangazi mamdwandu ngiyakhuluma mangisend ivoice note ayibi less than 15 minutes mangikhuluma nje naye